Seemo sa go tshelala mo kgatelelong ya maranyane a social media a di Facebook le bo Instagram ka mabaka a go batla go itumedisa batho re ka se hema jang. Lebelela First Issues, Labobedi, Nako, ya boroba bobedi mo maitseboeng.
This program is brought to you in association with First National Bank of Botswana.